Kuno gatandatu myandagaro ishyirahamwe ry'ubwubatsi BMBC cyari rumanije imyaka cumi ribayeho ryubakira amazu abarundi ari mu Burundi n'abarundi baba mu mahanga bipfuza kubaka mu gihugu cabo. Ibiro by'igasobo kuri imyaka cumi bikaba byabereye muri kaki ya Gahahe, ahariko hubaka ikigwati c'amazu arenga mirongo itatu kizoba kizwi ku izina rya Gahahe Homes. Bukaba ari uburyo butari bumenyerewe hano mu gihugu c'u Burundi, aho ishyirahamwe ryubaka amazu menshi mu kibanza kimwe abarundi baba mu Burundi eka mbere n'aba mu mahanga bakazironswa ku ideni.
Ivyo dukora hanini ni ibijanye na architecture na construction, turubakira amazu abarundi baba mu bice bitandukanye by'isi, uhere ko hari muri diaspora guhera muri imyaka cumi, aho usanga ku migande myinshi dufise y'abakiriya bacu no ngaha mu Burundi barimo. Tumaze gukora amaproje mirongo itandatu n'umunani muri iyo myaka cumi, tucashyizemo aya maproje mirongo itatu turiko dukora ngaha, naya maproje tugomba dutangure bazoba ari amajana kizoba ari igisagara cyose. Tubayeho kubera abantu benshi ku isi yose, za Amerika, Australia hose batuvuganga ukuntu turivuga tukarikora, hanyuma tuko tubunganya ibisagara nk'iyi karitsiye turimo navyo nyine n'ibintu usanga twisanga icara besha bigira. Turafise karitsiye umuntu ashaka kuza akaduha amahera akaronka inzu mu ikarite y'iwacu atari tupazera afise ku ideni, naho nyine akaduturiha mu myaka myinshi tushaka kubaka akredi ku bantu bari Gitega no mu zindi ntara mu bindi bisagara byo mu gihugu hagati kandi ku ideni kumvise kisinzi sanzwe. Ahantu hose abantu badutuma n'amazu y'ababyeyi babo badutuma tugenda mu yoke inzu ya mama imuyinga tukaja kuzubaka. Umuntu aza muri BMBC proje yigirwa muri BMBC yiwe igaherera muri BMBC, ni ukuvuga twege uje muri BMBC kubera dufise ekipe zabigenewe kandi ndi nk'aba enjeniyeri nivuga abahinga BGF kumbure usanga si specialite. Twege turi biro d'etude turi construction, dosiye yigirwaho nyene muri deux jours urashaka kubusinye kontra uzi ko BGF do kidepara amahera kontra usinyana BMBC nta bintu bishuka nkeneye kuza uraza gusigura amabiro muri BGF cyangwa ibindi birasanzwe.
Mu gihe rero bamaze gutangura kubakirwa muri ico kibanza, BMBC itera kamo abifuza kuronswa amazu muri iryo tongo ngo bayegere ibatunganirize. Mu ibanga BGF basanzwe bakorana na BMBC muri ico gihe cyo kubaka amazu ku ideni, bagira bati igikenya samahera muri BGF batinya abona abantu ntibanyarukire muri BMBC basabe kubakirwa amazu ku ideni.
Nkuko tubizi na leta yacu mu migambi myinshi ifise harimo igisata cy'uburaro bwiza ku bantu bose, turi ngaha kugira ngo abarundi bo hagati mu gihugu, abarundi baba mu makungu bajya tubita ba diaspora, ntihagire uwipfuza kugira uburaro iwabo ngo abubure. Ni nacyo gituma rero uno munsi kuri uwo musozi kuri iyi site Gahahe tubwira tuhashyire karitsiye y'inzu mirongo ibiri n'icyenda. Amahera ari muri kofure, nimukore imigambi myiza murondere n'abafite imigambi. Nitwaheza ngaha hariho iyindi site ifite amahegitari arenga atandatu, tuzayubakamo amakaritsiye y'akarorero, dushyiremo bimwe bita ama esipase vere, dushyiremo bimwe bita amamore hariya basumira, tubwire karitsiye ikwiye.
Ibikorwa bikorwa na BMBC mu kubakira abenegihugu amazu birashimwa n'abatowe n'abenegihugu.
Turashimye cyane kuko babashyira mbere kugira ngo abarundi kazi ikaba n'amahanga ari mu Burundi baronke uburaro bwiza mu gihugu, kandi nigine ibikorwa byiza mwakoreye igihugu cyacu. Aho mwubakiye niyo bazi icyo ari cyo BMBC, ko mwubaka neza, mwubaka amazu meza kandi amazu ibiciro cyiza. Uwo mugambi rero murangure mutari kurangura ngaha ni umugambi w'igihugu, niwe mukuru w'igihugu cyacu Burundi. Uwo mugambi adasiba kuvuga yuko abarundi yifuza ko baba amazu meza asukuye bose, na cyane cyane mu gihe ngaha mu gisagara cya Bujumbura hariho plan directeur de la ville de Bujumbura yashizweho kugira ngo abubaka bose bubake bakurikije iyo plan directeur. Mwebwe rero muri BMBC mukaba mwafashe iya mbere. Turasaba yuko amabanki menshi cyane cyane n'IBGF uwo mugambi wo gusengeza Abarundi kugira babe amazu meza yoba bya mbere. Umugabo mukuru wa politiki nawe nyine turasaba yuko BMBC na BGF bobiri uko bashoboye kose kugira ngo naho nyine baronke itongo kuko ndazi yuko muri sagazo bibaha kuko harakenewe kuko igisagara umugabo mukuru wa politiki uboneka ko rerema ari umugabo mukuru wa politiki.
Aha mwomenya ko ibanza byose BMBC yubakamwe ibigwati biba bifite impapuro ndangatongo titre de propriété mu rurimi rw'Igifaransa.